jimtu tafta wattoni kenna kuma arga jirtan kana na flat hotel ita jidamu. Oh my gosh, ba ibrida.